It's a simple song. Dilimbo la Tshivenḓa, mungani wanga wrote it for me. Where's Takie ndou? It says,
ndiwe wothe, mudzimu ndiwe wothe, fulufelo langa akosia. Ndiwe wothe, ndiwe wothe, mudzimu papa ndiwe wothe, fulufelo. Ndiwe wothe,
ndiwe.
Themba
ndou Themba.